soka ni na duba duka fadin allukar yannan sike
ana hutti hutti ana hutti kamar sonya ni na duba duka fadin allukar yannan sike
ee babu da sallama lalle ba mu goba sanyo bakin ciki in har baki amsa ba sona ki na rike
Ana